Icyifuzo cyacu nuko twubaka Burundi bwa bose. Burundi bwa bose ni Burundi buzira amacakubiri, yaba y'amoko, yaba y'imitumba cyangwa intara cyangwa imiryango cyangwa amadini, n'igisibije uno munsi cyitwa imigambwe. Kubera yuko hari amategeko niyagomba kwisungwa, niyagomba kwisungwa ubugunge bw'uyu canye guriya. Dushaka Uburundi bwabotse, Uburundi bw'abatunze, Uburundi bw'abafise amikoro make, Uburundi aho umwe wese agira iteka kandi agashobora kugira ijambo. Uburundi rero dushaka kubaka ni Burundi buvavanuye n'ingendo mbi zazingamitse iki gihugu. Uwo ari we wese afisemo uruhara. Si Burundi bwa sene, ni Burundi bw'abarundi bose mu butandukane bwacu, kandi no Burundi bwoha ibyizigiro abarundi namakungu Burundi bwoshora kugira icyo buterereye mu mahoro y'isi mu mahoro y'akarere ikibazo kijyanye n'abakozi n'akazi ni nkora mutima mugabo ingorane ya mbere twiriza kurondera gutorera uruti nuko twokwigigenye imishahara yo guhumba abayihabwa uhereye kugutomora agaciro k'akazi kitwa yuko gafatwa n'agahinga make icyo bita sumigi mu Gifaransa wakizi ni punyapfunya amajambo salaire minimum interprofessionnel garanti akamuna tubona muri ino myaka barashobora kutubwira ngo barubatse amabarabara mugabo icyo gisata kirimo ubunyonyezi buteye ubwoba uwo ugomba guharirira nagenda ahahiga iboga hari ibarabara nta n'umwaka rimaze rihuza iri RN2 na RN15 ririya rigenda ingozi uciye hari inzego iryo barabara nta mwaka rimaze rikozwe mugabo uyu munsi nabonye ko gihugaye nta modoka zishobora gucamo kugira ngo amaze gushwanyagurika aho mugabo amafaranga yo kuryishura tuzoguma tuyariha mu makori no mu mataxi abayaririye uyu munsi bararananga bavuga ngo niho bakunda igihugu bavuga ngo abasenyeri n'ibipinga ni mu mpingure nta gipinga gisumba umubisha nk'uyo afata ibyokiza imiliyoni z'abarundi akabinyikiza igihugu kikahombera abana b'u Burundi tukahatakariza byinshi amatora aheze hazobaho kuyaharura ingingo ya 61 iravuga yuko aheze uburongoye ibiro by'itora aratangariza abari ngaho hari ibyabona bitatu yuko amatora aheze none impapuro zitakoreshejwe bakazishyira mu kintu bakugara bagaca bajya mu byo guharurura iyo ni ingingo ya 63 guharura naho bavuga yuko batora abantu bazi gusoma no kwandika mu batoreye muri icyo kibanza abo bita mu Gifaransa scrutateur abo akaba ari bo baharura ya majwi gushika ahere bahagarikiwe n'abakozi ba seni bagize ibiro by'itora n'abaserukiye abitoje cyangwa abahiganiwe ni ukuvuga abamandateri hamwe n'indorerezi zindi ntihagire umuntu azoba abihesha ngo perezida wa biro de vote ngo niwe aharura amajwi cyane ngo abamandateri bo baharura amajwi